ntonya yari yarabuze nyina wiwe mu bwicanyi bw'ikivunga bwari bwarabaye muri kahise. Uwo munsi yari yazindukiye imbere y'ikibanza kiri mu rugo cagizwe icibutso c'imva ya nyina.
Mana yanje, kuri uyu munsi udasanzwe twibuka urupfu rw'umubyeyi wacu yagandaguwe bunyamaswa atacazira, ndasabye muka turarushe none turuhurire utumurikira dutora aho bamutaye, turakwinginze ushungurure umuco wawe uturemeshe.
Arahaguruka arahindura ikibanza abandanya asenga ati,
Mana garagaza ababikoze inkoni y'ukuri bahushure, maze ababakomoka ko bose baze bicwe n'intuntu n'agahinda nk'ako baduteye, ni mu izina ryawe gera, amina.
Byakabaye kera mubyara we Bodi nawe arafata akanya ko gusenga ati, Mana koresha urutaro rwawe ukebanye amasengesho y'ibikumbi uyasuke kure y'imitima yacu. Amasengesho aheze baguma baganira ku byabaye. Bodi niko kumukurira inkoni kugishitsa ati,
Erega harya ntawe udashaka kukuri kuja habona, muga nawe nkakujya ku mbazi iminsi ubivugira mu kabari ubagiriza mu kivunga, abo kwa Kabudesi baca bumva umengo na kandi kantu tubafitiye.
Muri ako kanya nyene Filipo musaza wa Kabudesiya aza arirukanga afise ubuhira ati,
Mwabageserana mwiyabagije namwe ibyo mwatugiriye aho mudukorere ntibishushe, ndi ngaha subira mu dogore turabe.
Bodi atangura gusukamo mabisi.
Mwese mwarabutse, ubwo hari umuryango w'iwanyu wishe bariya canke umuryango wa bariya wishe w'iwanyu?
Bodi ahejeje kubivuga bose baca bamwiruka ko bamubaza uwo ashigikiye muri abo babiri. Bagihazana umutamama ariko yaragodotse acaza kubanguranya,
bangwe aho kuyaga muronderera hamwe kuri mujyane, muhazana ku byo mutazi, mujyanisha imiryango yanyu, ibyo mutongana n'ibyo mwigishijwe, hari benshi muri twebwe tuzi ukuri tutaravuga. Erega batama b'inararibonye tuzi ukuri ku byabaye, turacariho abakoze ibara mwibaza ko tutabazi.